uthi kulungile noma ngabe kwenzekani kodwa makuvuma uNkulunkulu ayinakuphikiswa intando yakhe. Oh yeah, yeah. Uthi noma ngabe kwenzeka into ezibuhlungu kodwa Nkosi mawuvumile kulungile, uthi kunjani.
What? ekulungilekeba
mamela bathi noma bekuthuka bekubiza ngamagama bethumumbi bekhuluma kabi befuna umshado wakho ubhidlike befuna uxoshisa emsebenzini behleba ngegama lakho bekhuluma ngazo zonke izinto ezingasile ngegama lakho kodwa uthi inkosi uma ngabe uyabazi wena labantu uma ngabe labantu abenza nje uyabasa amagama abo
kulungile kulungileke
May Isaiah 43 verse 2 from the Word of God remind you that when you pass through the waters, He shall be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burnt. As GS Funeral Parlor, we have been honored to lay your loved one to rest in glory.
GS Funeral Parlor. Resting in God.
My